kola byoyagala era twagala okulabako taata tuyambe tukulabe mwebale nnyo Yesu. Gabo Lichan.